Ngibingelele emakhaya ngihleli kamnandi ngibuke uhlelo lwenu elibizwa ukuthiwa nje-ke i-Sunday morning devotion. Sifikele isikhathi leso kuye senjabulo isikhathi sentokozo lapho khona esenza strong impela ukuthi-ke zinginika into emnandi nejabulisayo nethokozisayo embuke lapho sekhaya lapho khona-ke esinika khona nje-ke izwi lomphefumulo inceku nje-ke esuke ikhona. Igama lami ngunkonzo ngokwadlamini. Namhlanje kuyisonto kuyi-Sunday usayilungisele lapho sekhaya ukuthi-ke uzohamba uye enkonzweni uyodumisa kodwa nje-ke ngaphambi ukuthi-ke uye enkonzweni awuqale nje-ke namhlanje uhlale nje kamnandi uthole ukudla kumphefumulo phela okubalulekile nosemqoka ukuthi-ke kuyisonto kuyinamhlanje uvukiseleleke wakheke ukudla kumphefumulo. Namhlanje ngokukhulu nje kuyithoba sinayo-ke inceke enkosi lami ezobe nje-ke iselapha emoyeni izobe nje-ke isiphilisa isinikeza nje-ke okumnandi kuthembise-ke mbuke lapho sekhaya ngeke uzuyisole ukuthi ngempela ngabe-ke uhlelileni lapho sekhaya nje-ke ukubuka lolu hlelo lana-ke kwiZululand Studio TV kuyinamhlanje ngaphandle-ke ukuthi-ke ngibe ngithandabuze ngibe into kungiyalena nalene-ke angivele-ke Mthule umfundisi esinaye namhlanje umfundisi uGwala. Futhi zwa
baba
ngiyaphela
amalandela.
Awu ngusami ngiyathokoza kakhulu ukuthi ke namhlanje nje ngesibe nawe ohlelweni.
Oh yes, yes. Konke kumusa kuNkulunkulu akasenzele wona.
Yebo kusiyabonga kunabantu namhlanje nje kade befisa ukuthi ke lolusuba ngalibona kodwa akwenza kanjani.
So iNkosi isenzele umusa uma kuthiwa it's a beautiful day that the Lord has made.
Yes.
Let us rejoice in it. Ngoba uNkulunkulu usenzele khona lokho ukuthi ekuthokozeni simkhonze kodwa yena singakhohlwa ukumkhonza.
Yeah.
Sithi sithokoza sibe simkhonza yena.
Yebo. Mfundisi wami njengoba ngingathi kuveze ukuthi-ke namhlanje sinawe and kuyisonto ekuseni nje mhlawumbe-ke ungathini mhlawumbe nje ngaphambi kwezingene ezweni ungathanda mhlawumbe ukuthi ukusho nokudlulisa kunamhlanje abantu basayilungisela bebhenga senkonzweni.
Anginibingelele babukeli emakhaya ngifisa ukuthi in whatever you do ungakhohlwa yimsebenzi kaNkulunkulu akayenzile empilweni yakho. Ungakhohlwa izinto uNkulunkulu akakwedlulise kuzona futhi ungakhohlwa izinto uNkulunkulu akakubusise ngazo. Kahle kahle all in all ungakhohlwa nguNkulunkulu
uqo. Futhi sikwazi siyabonga kakhulu uNkulunkulu kuzame nomyalezo nje ukuthi usipha wona sisazoyaka ezweni ngoba ababukela lapha emakhaya sebelindile ngempela ukuthi cha sifuna ukuza namhlanje ukuthi umfundisi uGwala ngabe-ke i-group blogging ezabe siphathele khona avele sidlale endabeni umyalezo iNkosi ethi namhlanje-ke yakunikeza wona ozobe nje usipha wona namhlanje.
Asibonge malandela babukele emakhaya egameni lika Jesu Kristu ngiyambingelela futhi useshiloke umsakazi wami omuhle ukuthi ngiwugwala isibongo ngisendaweni yasoluni ngingumntwana kaNkulunkulu ngiyakholwa ngisindisiwe egameni lika Jesu angikhuleki ke kwamanye amagama kodwa ngikhuleka kwelika Jesu okuyilona elinikeziwe ukuba sikhuleke kulona ngokukhuleka kulona nokuba nobudlelwane nalo sibuyiselwa ebudlelwaneni bethu noNkulunkulu egameni lika Jesu. Mhlawumbe kafishane nje kulusuku lwangesonto nakulesi sikhathi sasekuseni ikhona into uNkulunkulu akayikhulumile nombukeli ekhaya. Ngifisa sibuke incwadi uJeremiah uchapter 33 uverse number 3. Sizobuka nje lelo vesi mhlawumbe namanye namanye azothuke eqhamuka ma ethuka kuya ngokusizwa inkosi ukuthi egameni lika Jesu. Uthi-ke kufundeka kanje, isihloko sithi izithembiso zokubuyiswa kukaJuda no-Israyeli.
My God.
Izithembiso zokubuyiswa kukaJuda no-Israyeli. Abesethi kuverse 3, ngibize ngiya kukuphendula ngikutshele izinto ezinkulu nezifihlekileyo ongazaziyo. Ake sithandaze, liphilile baba, liphelele, likholekile izwi lakho lingcwele. Baba wethu onamandla onke, uthena libukhali ledlula zonke izinkemba eyisika nhlangothi zombili. Baba wethu onamandla onke, wathi lengumboshongo namandla igama lakho olungilekho uyagijimela kulo abese yafumana ukulondeka. Nanamhlanje na baba siyagijimela kulo igama lika Jesu Kristu waseNazaretha ukuba sifumane ukulondeka. Baba wethu ongcwele, fihle ukuphila kwethu nanamhlanje na khuluma ngezwi lakho egameni lika Jesu Kristu iNkosi. Amen.
Amen.
La esifunda khona malandela nababukele emakhaya yizwi likaNkulunkulu lifika kuJeremia. uNkulunkulu ukhuluma noJeremia usesimweni akakusona. Uthi uma ubuka uchapter 1 uverse number 5 uthi ngingakakubumbi ngakwazi, kusho uNkulunkulu utshela uJeremia uthi ngingakakubumbi ngakwazi, ungakaphume esizalweni ngakungcwelisa. Then I appointed you the prophet of the nations. Ngamanye amazwi ngibese ngikubiza ngakwenza umprofeti phezu kwezizwe noma ezizweni zonke. Now ngifisa ukuthi ke mbukeli ekhaya esimweni okuso uthi ke uNkulunkulu ngibize mina ngizokuphendula. Ekuphenduleni kwami angizukutshela noma angizokwenza ezinye izinto, kodwa lezi zinto engizokutshela zona zinkulu, wena awuzazi, zifihlekile kuwe, kodwa uma uyibambile yizo ezizokukhipha kulesi simo okusona. Ukhuluma uNkulunkulu ukhuluma noJeremia malandela uvalelwe egcekeni letilongo. Uthi uNkulunkulu uvalelwe khona lapho ngibize, akasho ukuthi qala uphume bese uyangibiza, kodwa uthi ngibize usavalelwe. Namanye amazwi le nhlungu ekuvalele khonini, lesi sililo osizwayo enhlizweni yakho, ngibize usizwa sinjalo. Ngoba uma ungangibizanga sizokuphola, ngoba sizopholiswa izinto oyitshelwa yimi. Awushatalamando uthi lezi zinto engizokutshela zinkulu, yizo futhi ezizokukhipha kuleli ntilongo boshwe kulo noma leli ntilongo ovalelwe kulo, ngenxa yokuthi ngingakakubumbi ngakwazi. Ngifisa ukuthi kumbukele ekhaya si esazoya ukuyohlanganyela. Sometimes omunye kuyenzeka ukuba akasayi kwakuyohlanganyela ngenxa yezimo akakuzona. Sometimes ungene ehlazweni usesaba nokuhlangana nabantu, kodwa ngifisa ukuthi kulesi simo okusona mbukele ekhaya uthi uJehova ngibize ngizokuphendula. Uthi biza mina, uzisho yena uNkulunkulu uthi biza mina, nometha ukuthi kubuhlungu kangakanani, nometha ukuthi sewulahliwe wayithola urejected, wayithola sewuyinkomo idla yodwa, sisho njalo isiZulu, kodwa uthi uJehova ngibize. I am there to answer, call upon me then I shall answer you. Then ngizokunikeza izinto ezinkulu. Lezi zinto yizo ezizoshintsha isimo. Ngifisa ukuthi ekuseni angeke uyithole impendulo kwenye indawo mntakababa, kodwa impendulo ikuye uNkulunkulu. Ukufinyelela kuNkulunkulu ufinyelela ngaye uKristu Jesu. Ukufinyelela kuKristu Jesu ufinyelela ngaye lo muntu ongamthandi nalo ongamphiwe. Uye kanye lo oyindlela yokufinyelela kuKristu, ngoba uKristu indlela yokufinyelela kubaba. So ukufinyelela kuKristu uthi ke thanda umakhelwane wakho njengoba uyithanda wena. So uma ngabe ungamphiwe umakhelwane vele awusafinyelelanga kuKristu, automatically angeke usafinyelela kubaba. Kodwa ukuze ufinyelele kubaba kufanele uqale kuKristu, then ukuze ufinyelele kuKristu kufanele uqale kulo muntu ophila naye egameni lika Jesu. Ngifisa ukuthi ke uthi ke uNkulunkulu ngibize Jeremiah ngiyakuphendula, bese ngitshela izinto ezinkulu nezifihlekileyo ongasaziyo. Uthi omunye umhlabeleli ngaye ngamuzwa uthi noma ethule kodwa impendulo ikhona. Kodwa ngifisa ukuthi mina kathuli uNkulunkulu, ma umbizile yena uyaphendula ngesikhathi esifaneleyo, ngoba unguNkulunkulu o timetable yakhe ayifani neyethu. Sesiyathandaza egameni lika Jesu. Baba wethu ongcwele, wena onguNkulunkulu nonguyise weNkosi yethu Jesu Kristu.
My God.
Nanamhlanje nekuseni siza kuwe uNkulunkulu wethu. Atho bhala kahle, babheka kuye phezulu, athi bakhanya ubuso babo, athi abusoze bajaba. Baba wethu namandla onke nasekuseni, we call upon your name, wena onguNkulunkulu waphakade. Baba wethu namandla onke athi Davide wasendulo nake bhala, athi ngakhala kuwe Jehova ngiso sizini, athi ngangiphansi endaweni yabafileyo maqede wena somandla wezuka ukukhala kwami wawusuyangiphendula. Baba wethu ongcwele siyathandaza egameni lika Jesu uKristu waseNazaretha. Ngithandaza baba nalowo yamukeli ekhaya uNkulunkulu onamandla onke ohlaselwe yizimo ezahlukahlukeneyo ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngithumela izwi lakho elingukuphila othena kwenye indawo, wathumela izwi lakho baba wethu ongcwele wabakhulula, yebo kugqilazweni kwabo wabakhulula nasemathuneni abo ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. As we speak uNkulunkulu wethu onamandla onke kukhona abagujelwa amathuna besahamba, baba wethu ongcwele ngikhuluma ukuvalwa kwawo ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Inkosi yamakhosi, khulula baba ugcobo lwakho phezu kokuphila kwabo uNkulunkulu wethu, besazo ukuyohlanganyela ezindaweni ezahlukeneyo uNkulunkulu wethu, bathwale ubafihle ngoKristu Jesu inkosi yamakhosi. Amen.
Amen. Aw, uNdisi Gwale
baba,
siyambonga khona uNkulunkulu. Mbuke lapha semekhaya umyalezo omuhle ngendlela ezithumangaliso. Ithemba ukuthi ubusisekile, wathinteke enhlizweni indaba yokuthi uNkulunkulu umbize. Ngoba khona lapho khona izimo ezimayifike khona empilweni yakho, abanye abantu baze bacabanga kwamanye amathemba abone ngathi uNkulunkulu akekho ngathi usemshiyile. Kodwa ngiyithanda kakhulu indaba le mfundisi Gwala ukukhuluma ngayo ukuthi umbizi uNkulunkulu uthi cha ngibiza yena ndingethembele zikhathi zonke, ngeke aze angishiye, ngeke futhi aze angishiye ngisehlani, kodwa ngihlale kuyena ngimethembele. Mfundisi wami siyabonga kakhulu isikhathi sakho nomyalezo unamandla kangaka emakhaya, bathokoze kakhulu nakanjani bajabulile.
Amen.
Bakithi buke lapha sekhaya, siyabonga nje kakhulu kuyinika isikhathi sakho, uhlala nje ke ubuke uhlelo lakho the Sunday morning devotion. Igama lami ngunkonzo ngokwadlamini. Asiphinde futhi ke siyenze lento next week same time same place, lana nje ke kwi-Zulu Studio TV. Hlale ube mnandi. Bye.